darka gubay wixii la isku dilay wixii dambi dhacay kadib toonaaw dahuraafay naqote Oh, no, don't worry, I'll fight, I'll fight.